Yes.
Diana wore a boggy na pege caro. The papa would have made it na pege caro. Ngoma bare wendo nyate maero ngimano
ubala wujukindu
Nyadunda bare wendo nyate maero nyarmano E anatime na detinge na ere nyarmara Yabera ngoma ketho momire ngagiera Niena ngoma ketho mire ngajabenyi Yabera ngoma keto mamere nga jabenyi Ani mama duari dala kidugi nena hey. Ni mama duari wendo yuro doyo Ano si pepinje wendo nyate maero
Mula wuda lego
Si pepinje wendo nyate maero
Musie mijuka mudulemu
Bebenje wendo nyate maero Ne anatime na netinge na eri jaberi Anedwa kodonge tamasa miongelera Nedwa kodonge tamasa mionge jaberi Nedwa kodonge tamasa mionge Ini kodongo mudlieta Anedwa kodonge tamasa mionge Jabera time nade yuro mera jaberi mama Ane picha ema dwaro monda paro erawa Ane picha ema dwaro monda paro ndalo wakodi No picha ema dwaro monda ibaenda Haya Ane picha ema dwaro
iken muda sumbi
Ane picha ema dwaro
sami ugalo budu bondo
Ane picha ema dwaro monda paro gohero mama Jabera tima ngowa kinge na eri nyarma Yangima timi nane ni yuru doyo lera anina Ani picha ema yuago monda pargo ndaloa Ikata bina koso yewe na jabeji Ikata bina chuanyiti yewe na jabeji Anina Picha ema yuago monda pargo erawa To picha ema yuago monda pargo erawa Samora ruagi kawendo Samora luongi rembo Samora luongi nyarmaro Ana luongi jabenyi Samora yuagi lerana Anina Nyate mama nyoga
Amburo wuda jigo Imosie wuda sili Ano engineer wuda lego siaya Japano da dongo
Yangi matime nade ni yuro doyo Anina
Musili dia kotia gangao
Time nade ni yuro mera Anina Yangi ma yuro doyo na eri nade Aniwe lupinjo lera sami onge pacho Mi mama pinjo lera sami onge Anywala dunge penji sami yonge jabeni Nisingo mane seko kie ichok na lerana Nisingo mane seko kie ichok na lerana Jango masiko dengo sama paro wenduna Jaera koro riti nikorawe Mama oh Tikoro riti nikorawe
iso unya gongo
Baba goro riti ni kora weja beri Nyange ma goro riti ni kora we Ah, e pare dala
Rachu on your studio
Oh Samio Gallo would have bought them. Minagongo. Yatigi Karanyona Thoma. Yadundo Wunava Nyanyona Thoma. Ni papo wera meri anyona thoma Ni ana wera pogi anyona thoma Nyadundo wenya dago anyona thoma Ni ana paralera yuro mera Ni ana paro wendo yuro doyo jave Ni ana paralera yuro nyango jave Ni zami yonge dalata winjoka luo Nizami yonge dalata winyoka luo Nizami yonge dalata winyoka luo Nizami kuyo lerata winyoka luo
Mula uda lego
Nizami kuyo lerata winyoka luo Nizami moro lerata winyoka e Nizami moro lerata winyoka e Nizami moro lerata winyoka e Ne anango maketo yuro mera jabe Tokara ngoma koso yuro doyo jabe Ukomo Victor Pinyuri Enango maketo yuro nyango jabe To enango maketo yuro Musie Kaleb Mito Jeduo Enango maketo yuro nyango jabe Jabera ngoma keto yuro Obala director Ujo Kindu Enango maketo yuro nyango jabe Dongo choko bura gipenjo lera Yange maluongo mama waloso era Mama penja gukinyi ni kare chiwoda e Baba penja gukinyi ni kare chiwoda e Mama penja gukinyi ni kare Mama penja gukinyi ex Japan lo the dongo Mama penja gukinyi musi Japan makona Mama penja gukinyi ni kare Ini kodongo wudlieta Baba penja gukinyi ni kare Tutina uma uma yuro mera Uchunana uma uma yuro doyo jabe Nichunana uma uma yuro nyango jabe Uchunana uma uma yuro nyango jabe Uchunana manyewendo yuro doyo Yange maluongo mama waloso era Usie pedon wachoko waloso era Usie pedon wachoko waloso era Vayo nyaja puy Usie pedon wachoko waloso era Musie lija kotja ngamigaw Usie pedon wachoko waloso Felix Omondi Usie pedon wachoko waloso era Anywala don wachoko waloso era Anywala don wachoko waloso era Kaburo loya Kaburo loja ngoma ananyume dereyo Kaburo loja banyo ananyume dereyo nyatima era Kaburo loja ngoma ananyume dereyo Kaburo loja banyo ananyume dereyo Donore kudana dongo Kaburo loja ngoma ananyume dereyo Jabera sega singo ananyume dereyo Kaburo loja banyo ananyume dereyo Nyatima era Kaburo loya Dutilungo mama waloso era Anywalo choko bura waloso era Anywalo choko bura waloso era Mamo bedo penwal asa erawa Nemaro bedo penwal Felixu molo Nemaro bedo penwal asa era Nemaro bedo penwal asa erawa Mwabu bedo penwal asa erawa Kaburo lo jangoma na nyumi direyo nyati maero Kaburo lo jangoma na nyumi direyo Jabera sega singo ana nyumi direyo Tuta sega singo ana nyumi direyo nyati maero Jabera sega singo ana nyumi direyo Ini kodongu hudilieta Ana sega singo ana nyumi direyo Jabera sega singo ana nyumi Jarunda jaluti Mambo biate Ero sega singo ana nyumi direyo Tutilungo mama wala soera wa Jabere lungo baba wala soera Ni anatima mane za miyonge jabere Ni anatima mane za miyonge jabendi Nisama paro wendo nyati marwaro Piwanga ema mori Tangoma paro wendo nyati marwaro Piwanga ema mori Nisama pari lera za miyonge jabere Ochuna wacha wacha yuro nyango jabendi Nichuna manye wendo yuru nyango javendi Nichuna manye wendo yuru doyo Jangima duoga duoga walo soera wa Tutilungo mama walo soera wa Tutilungo baba walo soera wa na ma Javere lungo mama erino toche nyara simbo Tutilungo mama walo soera wa haya Jabere lungo bamba wala soe Mijuka uduremu Tutilungo mama Mushu unga pake badetino Jangima lungo mama wala soe Kaburo lo jangoma ananyumi dereyo Kaburo lo jangoma ananyumi dereyo Nyati maero Ide nizu uya gogo Jangima kororiti nikura deyo Jangima kororiti nikura deyo Nikura wei Jangima kororiti nikura deyo Yuro me Tuti yuro nyango ni pari ya dala Nyati magino Tue nango Yo koto ngayo Imushie mula uda lego Chakimushie Buguyo minisela kachel girafu urkyo soba Hey Chakimosi adori nyalo kumunya Magdalena Imosi e beti okech ah. Amburo uda jego Mosho bala director buju kindu Chakimosi e javan makonano Sifna Chakimose Nathan Japeng Laura Udokana Omboro Uda Guru Udi Kindu Bay Ah Como Victor Pinyore Mosie Jack Bin Pesa Jakano Chaki Mosie Caleb Meto Chaki Mosie Freddy Jakadongo Manowur Komala